Nā, kua whakaokioki hia, te tōtara nui o te futupōro o Hāmoa. He mea poroporo aki a Peter Fatialofa I te rā nei, a whaimuri hoi tana matenga ohorere I te rāwiki e 54 o na tau. E hia mano tāngata I tai atu ki te mihi mutunga atu ki aia I te rā nei. He kōrero paki, he kōrero pukukata no hoki wā rātou e pāna ki tō rātou hoa, kia whets.
And, you know, he did his talking on the field and he was a great man off the field as well.
I tokomaha hoki o no hoa tākoro Māori I roto I ngā tau pērā I a Zinzen Brookmaa.